mu kyenda neetaaga oba ng'oyagala twogera oba ng'olina some car business genda bba enamba zimusooka onkubirako enamba eya Airtel eri 0753689741 endala eri 0761 54 8 then nekumi na nya naye omuntu yenna oba anjagadde kade ng'ogambe kane kamusireko kale kasapulayi kesi musikagaanye mukwano yansi.